Sine points ezimbini u-A ngu-0, 0 no-B ngu-B2 kwi-coordinate plane yethu. Apho u-ABCDEF obonakalisa i-convex equilateral hexagon. Amagama amakhulu ke lana, u-equilateral uthetha ukuthini? Amacala onke ayafana. Zanibonisa injani i-concave equilateral hexagon engu inamacala e-6 ibanje ngoku ayifani njenge-hexagon eniyiqhelileyo. Amacala ayi-6 ke ngoku. Kodwa bayasixelenga uku i-angle zethu asizazi bazaba njani. Kodwa bayasixelela amacala wethu onke aza kulingana. Baye baqhubeke basixelenga i-angle FAB ngu-120 degrees. Basibonise onke amacala a-parallel ke ngoku. Basixelele ne-y coordinates ze-vertices zikwenzeka apho ku-0, 2, 4, 6, 8, 10. Ubukhulu bale hexagon bungaboniswa ngehlobo lika m square root n apho mn bazi positive integers, loo nto ithetha ukuthi abazo decimals. So m is not divisible by the square root of any prime, loo nto ithetha ukuthi asikwazi ubhala ngaphezu kakuhle okanye siqoqosha ngaphezu ko-m square root n. Masifumanise u-m plus n ke ngoku. Sizokuyenza kanjani ke ngoku? Masiyizobe le hexagon ke ngoku kwenzele siyibone le nto uba injani. Yiloo nto yenwa nto ibalulekileyo ke ngoku. Masizobe ngoku i-x axis yethu masizobe i-y axis yethu ke ngoku. Y axis yethu kanje, i-y axis ke ngoku le siyayazi ke ngoku laa nto la kuthiwa i-vertex ke ngoku ngu-0, 0 ke ngoku. I-origin yethu u-vertex A ke ngoliyana. Siyazazi zonke ii-vertices. Ii-vertices zezi ndawo ke ngoku zikona, ungatsho zikona apho ke ngoku imica emibini isikanayo. Ndizanibonisa ndithetha ukuthini. Baye basixele ngoku bathi andithi basixele ngeza y coordinates. Bathi ngu-x axis yethu ngu-0 sino 2, 4, 6. Bali y coordinates zethu sibe no-8 ke ngoku. No-10. 10 ke ngoku. Uyabona ke ngoku bathi ubi basixelele. Sasinisebenzisile u-0 ke ngoku pha. Andithi u-A ngu-0, 0. U-B ngu-B2. Basixelele i-y coordinate ngu-2. Ngu-2. Sisebenzisile nayo esibini ke ngoku. Masibone sakwazi uzoba phayana ke ngoku. Laa point u-B izawuba kulamca ke ngoku. Ihleli kulamca. Asiqinisekanga phi ngenxa siyazi i-x axis yethu iphi. I-hexagon yethu inobude. Amacala ngu-S. Ubude babo buyafana. Sathi ngu-S. Sazoba u-S ke ngoku. Asiyazi i-x intercept yethu kodwa sabhala sayibiza u-s elaa cala. Ngu-2. Ngu-b, 2. Asimazi u-b uba yintoni ke ngoku. Point yethu izawuba ngu-b2, ngu-point b ke ngoku le. U-f ke ngoku yenye i-vertex ke ngoku. U-f ke ngoku ayikwazi uhlala kulo mgca ke ngoku umbonayo phayana. Baye basixelele andithi ayikho phayana ku-10. Izabaphi ngoku? Ayikwazi sikhangela mhlawumbi ingaba ku-formos andithi izawuba kulaa mgca kafo ngoku. Izawuba parallel kulaa mgca kafo. Izawuba kwilayini enye. Sizoba ke ngoku phayana. Mhlawumbi izawuqala phaa. Izawuba phaa loo point yethu. Asiyazi i-x intercept nakhona iphi. Enye i-vertex yethu ngu-f ke ngoku lo. A, B, C, D, E, F ke ngoku. Siphinde sibuye ku-A. U-vertex C ke ngoku. Sambeka konje kanjani. Kuzawunyanzeleka beku-6. Akwazi uba ku-4 ngoku i-horizontal. Aloo mgca u-parallel ku-x. Sambhala kanje ke ngoku ku-vertex C ke ngoku. Ubude phayana ngu-C, ngu-S. U-vertex E ke ngoku. kuyawunyanzela, ayikwazi uba ku-horizontal ka-6 okanye kumgca omnye ka-6, iza kunyanzeleka ibe ku-8 ke ngoyona. Iyawunyanzeleka ibe ku-8 ke ngoku, ubude ngu-S ke ngoku leya. Siyayazi ke ngoku sibuyela ke ngoku kwi-origin apho ku-0, 0. Siyayazi ke ngoku i-X, sisibuyela not i-origins, siyazi i-X value yethu izawuba ngu-0, u-Y izawuba ngu-8. Siyazi loo nto ngenxa yento yoba wabude ngu-S naloo ngu-S. Zozombini ke ngoku bekunyanzelekile ngoku zihambe umga omnye. Andithi lo mga nalo mga ngu-4, 4 units. Singayijonga ngohlobo uba zii-right triangles ezimbini, unxantathu wababini wazi-right triangles. Hypotenuse yethu ng-S, bekho ngoku la horizontal, sawuthi yi-height yethu ke mhlawumbi, hypotenuse yethu. Yiloo nto kunyanzelekile iphinde ibuyele phayana ngoku kula y-axis yethu. Sisebenzisa loo nto inye ngoku, fane sinyuse ngoku, ufumana elo cala, sizayinyusa sitsho ku-10 ke ngoku, izawutsho ku-10 i-point elandelayo. Nxa into yoba sifane sinyuke ngomga omnye, sizawuyibeka ku-10. U-10 ngeyedwa besingekamsebenzisi. Sisuke ku-6, andithi uzawuba ngu-S wethu ngoku, ubude bele cala. Nalapho yenye i-right angle triangle ke ngoku, inyuke ngo-4 units. Ugqiba kwabe ihambe ngumga kwi-horizontal. Nakhona ngoku uzawuphinda unyuke nge-4 units usuka kula 6 yotsho ku-10. Loo nto ngoku izayenza ngoku ud abe ngaphezu ko-b ngqo xa unyuka, izawuba ngu-b 10 ke ngoku. Yiloo nto ke ngoku siyayazi ke sigqibezele i-hexagon yethu, sigqibezele hexagon yethu siyivale ke ngophayana. Naye bubude phayana izawuba ngu-S ke ngoku. U-AB uparallel ku-DE, u-AB uparallel ku-DE njengoba sixelele phaya. Ugqiba sixelele u-BC uparallel ku-DF, u-BC uparallel ku-EF, parallel ku-EF. Basixelele u-CD uparallel ku-FA ke ngoku, CD uparallel ku-FA. Uyabona ngoku, nantso ke sisawugqiba ngoku. Sizama ufumanisa ubukhulu bale hexagon yonke. Yile nto kuthiwa yi-convex equilateral hexagon. Ithande uba nobunzinyana kancinci ke njengoba nibona. Ufumana ubukhulu ke ngoba le hexagon, fane sizama ufumana u-S bayintoni, la macala. Ayafana onke, andithi singazama ufumanisa mhlawumbi i-angle u-theta mhlawumbi phayana, njengoba macala ayafana. Sayibiza ngoku la angle u-theta, izawuba ngu-theta la angle. Baye basixelele i-angle FAB ngu-120 ke ngoku, la angle ngu-120 FAB. Lena ingu-angle apho ngasekhohlo izawuba ngubani? 180 thabatha 120 thabatha theta, izawungiba lo 180 120 kushiya ku-60, ngu-60 thabatha theta ke ngoku la angle. Isizathu endiyenzileyo laa nto, sinalo ngoku ulwazi okanye iinkcukacha. Siyazi inyuke ngo-4 units, nalapho siyazi inyuke nge-2 units kwelaa cala. Singakwazi usebenzisa ngoku olo lwazi, olu lwazi nezi nkcukacha ufumanisa ngoku i-angle ka-theta ke ngoku. Sawusebenzisa ke ezi right triangles zimbini. Manje zizobe ecaleni, saba no-S, sibe no-theta, sibe no-2. Yilena ulona ngonxantathu ke ngoku. Omnye ngolo unxantathu unje ke yena, i-right angle triangle inje. Izawuba ngubani la angle yethu? U-60 thabatha theta, oba bude ngoku anithi 4 units, 4. Masibone ngoku into esinoyifumana ngoku, ukufumana u-S ke ngoku. Lo unxantathu walapha ekhohlo, u-sine ka-theta kubani? 2 opposite over hypotenuse 2 over s. Anjalo. Lona unxandathu sixela ngento kuba u sine las hypotenuse nayo ibango s ke nayo sine ka 60 tabata theta opposite over hypotenuse bu 4 over s ke. Basifuna uzenza ngokuzifana sikwazi sifumane u s sizawuphinda phinda amacamo abini ngo 2 sibe no 2 sin theta is equal 4 over 3. Now sin 60 is equal to 4 over 3. Bayafana ngoku izakwenza into zifane. Sawukwazi ukubhala ngohlobo sithi 2 sin theta. 2 sin theta. Theta is equal to sin 60. Ngenxa yento yoba ndenze zombini zafana. Sin 60 tabata theta. Faka ku parenthesis. Singakwazi ke ngokusebenzisa ezinye trick identities zethu. Sizafumana abantu ke ngoku. Yakhumbula? Sizafumana u sin ka A okanye u 60 cosine ka B. Kodwa ayingo B kodwa nje lo. Asisebenzisa u B izaba ngu theta ngo. Tabata. I-trick identity kufanele niyikhumbule ngoba meba niyayazi ke nayo le into. Tabata cosine 60 ophindwe ophindwe no sine ka theta. Trick identity ke banyayazi ke banikhumbule ngicane yojonga incwadi zenu ku 2 sine theta ngoku kwecala sekhohlo ndona sine ka 60 degrees ke ngo square root of 3 over 2 ke ngo square root of 3 over 2 u cosine ka 60 half ke ngo 0.5 singakwazi ke ngoku uthatha la negative half sin theta simse kwecala lasekhohlo sizofumana ntoni u 2 plus u half uzasinika u 2.5 sin theta okanye sayibhala ngehlobo leqhezu izaba ngu 5 over 2 sin theta engolona izaba ngu 5 over 2 sin theta ke ngo ngithanda ibhala ihlobo leqhezu kulula usebenza ngamaqhezu sin theta is equal to square root of 3 over 2 cosine theta tabata akekho uhafu ke ngoku simse kweli cala asekhohlo sasiphindaphinda amacala mabini ke ngoku ngo 2 sabona 5 sin theta is equal to square root 3 cosine theta. Ndifuna usebenzisa le identity ka sin squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. Mandisike ndisquarish amacala omabini. Ndizafumana u 25 sin squared theta is equal to square root of 3 ngoba ngu 3. 3 bandizobhala cosine squared theta ndizasendibhala 1 tabata sin squared theta. Andizubhala cosine squared theta. Cosine squared theta ku 1 tabata sin squared theta. Sikorisha amacala mobini mandiyibhale le nto ndikuboyenza. Nantso ke imake. Sino 25 sin squared theta is equal to siphindaphinde 3 tabata 3 sin squared theta. Singakwazi ke ngokudibanisa u 25 sin squared theta nokunye no 3 sin squared theta kwicala sekhohlo sibe no 28 sin squared theta is equal to 3 okanye sithi sin squared theta is equal to 3 over 28 izawenza loo nto usin theta abe ngubani ke ngoku sin theta buzawuba ngu-square root 3 over 28 andithi benoyitshintsha la 28 ndi-4 phindaphinde no-7 ndiyenze lula njalo njalo kodwa andiziyenza loo nto ndithanda ngolu hlobo linje izawukwenza umsebenzi wethu lula ayizukwenza amahluko kakhulu ngenye ixesha ke kungcono usebenza ngeqhezu elinje sino-sin ka-theta bayintoni ke ngoku siyakwazi ngoku lo sin theta simsebenzise sifumanise bayinto udlelwane phakathi kwe sin theta no s The siyazi sine theta is equal to 2 over s. U-s is equal to... Yabang s over 2 is equal to 1 over sine theta. That's my pal. Okanye u-s is equal to 2 over sine theta. Siyamazi kodwa nje sine theta yintoni. Ku square root of 3 over 28. U-s wethu is equal to 2. Ohlulwahlulwe ngo sine theta. Izaba ngibanikele 2. Ophindwa phindwe no square root ka 28 over 3. Siguqule nje sithatha i-inverse yakhona. Sibhale ngolu hlobo ngo. Sifumanisile u-s yintoni ke ngoku. Ku 2 times square root 28 over 3. Xa siyazi ke ngoku sinayo s, siza masibone ngoku sizakwazi na ufumanisa ubukhulu bale hexagon, le convex hexagon. Sinayo lo nqandathu ke ngoku apho lo mkhulu onobude okanye sayibiza i-base bujonga ngecala engu 8 ke ngoku. Siyalazi ke ngoku obukhulu phayana ubude. Sizama ufumana bona i-height yethu sifuna ufumana sabona ngoku sisebenzisa mhlawumbi Pythagoras theorem singakwazi ufumana. Siyayazi ke ngoba laa mgangu u-4 siyayazi laa mgangu u-4 siyayazi le hypotenuse ngu-s ke ngoku singayibiza ngoku le nto i-height yalaa nqandathu. Masiyenze Pythagoras u-h squared plus 16 squared 4 well, 16 4 squared is equal to s squared. S squared and the land 2 open up in the square root 28 over root 3 is our 4 open up in the no 28 over 3 over 3 gengo. So I was going to say so 16 seems to look like last segment and it's been h is equal to 4 28 over 3 Tabata 16. Sasikhanda imbhale ngehlobo ndifuna ukudibanisa abe ne-denominator enye. Zaba ngu-48 over 3 xa simbhala i-denominator enye. Sizaba nobani ke ngoku imake ngu-h. Ndibhale u-h. Mandiyenze ndifuna ibe ngu-h squared. 48 singambhala ngu-4 times 12. 48, 4 times 12. Izaba ngu 4 times 28 tawata 12 over ngu h squared sendiyilibele ngokwenza ilungisa kudala. Izaba ngu 4 times 28 tawata 12 over 3 uzasinika ngoku loo nto ngu 4 ophindwa phindwe no 16 over 3 uzaba ngu 64 over 3 ke ngoku ngu h squared ke ngoku lwa u h uzasidibanisa ngubani ke yena 8 over root 3 ke ngoku u-h ke ngolo la height yala nqandathu ke ngoku u-h over u-8 over square root of 3 bandifuna ubukhulu balo nqandathu wonke phofu ima masizama ufumanise ubukhulu balo nqandathu ncinci ngu-h ophindwa phindwe no-4 ngoku ubukhulu naliya masiyenze izaba ngu-h ophindwa phindwe no-4 ophindwa phindwe no-0.5 ngoba area ziza zimbini mosanditi ubukhulu balo nqandathu lena ubani ku h 8 over square root 3 ophindwa phindwe no 4 ophindwa phindwe no 0.5 areas ku half base times height ke ngosuka apho loo nto ku 2 ophindwa phindwe no 8 over square root 3 ke ngoku into zawushiyeka phana safumana ngo-16 ka root 3 ke 16 over root 3 16 over root 3 ubukhulu balo nqandathu ngo 16 over root 3 andithi sinayo ngoku nalo nqandathu kuyafana ngqo nalo sigqibo mbala ngoku sinalo ngeunqandathu naye buzawufana nobukhulu buzawufana nalo lesigqibo ebala kuyafana ngqo akho kwamohluko tu i-base yafana nobude uyafana zozontathu zine ngokubani abanqandathu ke ngoku sisifumene ngoku ubukhulu bonqandathu omnya sizawuthi 4 ophindwa phindwe nala 16 over root 3 Safumana u 64 over root 3 ke ngoku. Ubukhulu bonke amanqandathu bane. Sishota ke ngoku sidinga ngoku ubukhulu bale parallelogram phangasiphepha esiphakathini. Siyayazi ke ngoku base yale parallelogram ku 8 andithi lamgaba yana ku 8 lo uhlaza. Sidinga nje ufumanisa intoni i-height yayo. I-height yayo intoni ke ngoku. La height yiyo la height la umca ublu ke ngoku. Sizayibiza mhlawumbi. Sasenzenza u-h noba besimsebenzile uyi-h nangaphambili. Akafani nalowa u-h besimsebenzise kula nqandathu. Awuzibona kahle nto ibhalileyo kuphayana kodwa ngicela nilandele nje qha. Siyakwazi ubhala u-h squared. Plus 2 squared u 4 2 squared is equal to 7 Pythagoras theorem kengo u s squared siyamazi ba yintoni mos andithi being 28 over root 3 so to 4 phinophino 28 over 3 sithatha u 4 simsekula cala ezawuthabatha 12 over 3 sifuna denominator ibenye u 12 uyafana no 4 over 4 phinda phinda no 3 sishiyeka nantoni ngu 4 ngo ophinda phinda 28 thabatha u 3 ohlula hlula no 3 uzawushiyeka sashiyeka no 4 ngo pa sishiyeka no 4 ophinda phinda 25 over 3 lo ndo iyafana no 100 over 3 ku h squared ke ngolwa u h uzaba ngu 10 over 3 square root 3 ke ngoku. Ku 10 over square root ka 3 ngoku. Lo mga ku 10 square root 3 ke ngoku. La h 10 square root 3. Ubukhulu bale parallelogram izaba la height ephinda phindwe nala base ke ngoku. Izaba ngu 8 ophinda phindwe no 10 square root 3. Izaba ngu 80 root 3 ke ngoku. 80 square root. Hey, mayimi ngandiyaphuta nje. Hey. Ngandiyaphuta. Ku 10 over square root 3. 10 over square root 3. Ubukhulu bale parallelogram izaba ila height ophinda phindwe naba bude ala base zang 80 over square root 3 ke. Ubukhulu ba yonke ngoku le hexagon, le convex hexagon, equilateral hexagon. Xa sidibanisa sino 64 over square root 3. Sibe no 80 over root 3 ke ngoku. Phansi sidibanisa zombini safumana ntoni 80 over root 3 plus 64 over square root 3. Lela ubabukhulu babanqandathu ke ngoku bane. Safumana 144 square root 3 singayibhala ngoku kahle ngoku siphindaphinde ngo root 3 over root 3 siya rationalize ke ngoku we are rationalizing xa sibiza ngesilungu ngu 3 over izaba ngu 3 phanga semazantsi 144 ohlula hlule ngo 3 uzaba ngu 40 48 3 ophinda 40 and 120 Southmana 48 ophinda phinda no square root 3 ke ngoku. Zakuqaphela ke ngoku siibhalile njengolhlobo bebefuna ngoku. U m square root n u m square root n andithi u m plus n izaba ngubani? Izaba ng 48 plus 3. Iyawukwenza ibe ngu 51 ke ngoku impendulo yethu. Nantsi okumpendulo yethu.